Around the world. Banange, nsaba osabe akayimba kebagenda okukubira ku so